Molweni, igama lam ndinguLiveni Tsobolo. Igama le-production luhambo. And the reason ndibhale oluhambo is because ndifuna ukubonisa abantu ukuba uhambo ngelinye ixesha esiluthathayo luendapha luhetisha abantu esibathandayo. And then ke ngoku uhambo lwethu lolunye lwezizathu elibangela uba kwathina sihlukumezeke sizibone sesikwenye esinye istate nje singasaziyo. Ii-tickets zi-available on web tickets naku-pick and pay. Come and watch uhambo, please. I need your support. Thanks.